Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera.
Ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere, itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu muri 2022. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Ituri, haraye hongeye kuba igitero cahitanye abanyagihugu barenga 50, kikaba kiregwa umugwi Kodeko. Ubushikirizamanza bw'u Rwanda bwataye muri yompi uwabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2017, murumva impamvu mukanye. Turaja no muri Tanzania mu ntara ya Tabora, aho bamwe mu Barundi bimukiyeyo kuva kera canke bahungiyeyo bacumbikiwe. Tubafitiye na ntaho kataronderegwa ca kiganiro cibanda kugwaruka gwironderera ubuzi canke rukihimbira imyuga. Iki kiganiro gihagarikiwe na Marc Niyonkuru. Imbere yo kuja kwidoni idogi ivyo vyose mubanze mutega matwi amakuru yo hirya no hino kwisi avugwa hano kuri BBC na makuru mushikizo na Robert Patrick Misigaro.
Prezida Putin yavuze yuko ingingo yo gutera Ukraine bwari uburyo bwo kwitanga umwansi, akaba yabivuze mu ijambo yavugiye mu ikarasisi ya gisirikare ikomeye yo kwizihiza isabukuru y'intsinzi ku banazi b'Abadage. Aho yashikiriza iryo jambo ku basirikare mu kibanza cya Red Square, yavuze atatanze ibimenyetso yuko Kiev yariko irategura ibitero bya gisirikare kuri Crimea na Donbas, uturere twa Ukraine Uburusiya bwigaruriye canke bugenzura igice. Yagirije ishyirahamwe ry'abivunira umwansi hamwe OTAN kuba rikusaniriza ingufu za gisirikare mu bihugu bibanye vyo Burusiya. Bwana Putin yabwiye abasirikare yuko bariko baragwana urugamba rwagwanywe n'ababa batanguriye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, ubwo nabwo rukaba ari urugamba rw'umutekano w'igihugu. Hagataho umuhanuzi wa prezida wa Ukraine yiyamirije ivyavuzwe na Bwana Putin vyuko ico gihugu cariko kirategura ibitero kuri Crimea, hamwe no gusa n'uvuze yuko OTAN ishobora kuba iri kirategura ibitero ku Burusiya. Umushikiranganje ubwongereza jejwe kwivuna abansi Ben Wallace yavuze yuko yiyamirije ivyavuzwe n'umurongozi w'u Burusiya yuko OTAN iteje ikibazo. Umushikiranganje wa mbere wa Republic Czech Peter Fiala yagirije na Putin kuba ayoberanya nibigira nkana ivyabaye muri kahise na kubu. Muri Polonye abari mu myerekano bateye irangi ritukura huseruki Burusiya igihe yagerageza gushira amashugwe ku mva y'abasirikare b'abasovieti i Warsaw. Umushikiranganje w'u Burusiya jejwe imigenderanire yaciye avyamiriza. Umushikiranganje wa mbere wa Sri Lanka Mahinda Rajapaksa yatanze imihoho mu gihe ubutunzi bwifashe nabi muri ico gihugu. Hamaze indwi zitari nkeye haba imyerekano y'abasaba ko we na mwene wabo prezida Gotabaya Rajapaksa batanga imihoho, ariko ubu aracari ku butegetsi wewe. Bibaye nyuma y'umunsi umwe hadutse itana mu mitwe rikomeye ku mugwa mukuru Colombo. Ni inkuru ya Rajini Vyadnathan ari i Colombo, mushikirizwa na Yvette Kabatesi.
Igihugu cyo mu kirwa gihanganye no gukomeza kubungabunga ubukungu bwahungabanye ubukiri mu kaga. Habaye umwuka mubi mu murwa mukuru ubwo abashyigikiye ministre w'intebe babonywe bariho bakubita bigaragambya barwanya guverinema n'abanyamakuru. Nyuma bamwe mu bagize ayo matsinda bangije hafi y'amazi muri uwo mujyi, aho abigaragambyaga bari bashize ibirindiro byabo mu mahoro mu gihe cy'ibyumweru. Ariko nyuma yaho hagaragaye ibyishimo ubwo ministre w'intebe Mahindra Rajapaksa yatangazaga ko yeguye. Mu ibaruwa yatunze agatoki icyorezo cya COVID ndetse n'ihungabana ry'ubukungu ku isi, avuga ko aribyo byateje ibibazo by'ubukungu mu gihugu cye, nubwo benshi ahubwo banenga politike za guverinema ye. Umuvandimwe we prezida Gotabaya Rajapaksa we aracyari ku mirimo ye, abigaragambya bakavuga ko bifuza ko nawe yegura.
Aya na makuru ya BBC tugarutse gato kuyavugwa muri Ukraine abahanuzi mu by'amategeko mu rwego rwo hejuru bo mu bihugu bitanu bikoresha urimi bw'icyongereza bagiranye inama mu buryo bwa video na bagenzi babo bo muri Ukraine kubijanye no gutohoza ivyaha byo mu ntambara nyuma y'igitero cy'Uburusiya abo bashingwa manza bo mu cyitwa Five Eyes cyangwa amaso atanu urunani rwo gukusanya amakuru y'ibanga rugizwe na Amerika, Ubwongereza, New Zealand, Australia na Canada baganiriye na Irina Venediktova umuhuzabikorwa vyo kukurikirana mu butungane abagirizwa ivyaha byo mu ntambara. Madame Venediktova yavuze yuko abakora itohoza muri Ukraine ngo bamaze kubona ivyashitse biteye amakenga bishika kubihumbi umunani birimwo ubwicanyi gukubagura gusambanya ku nguvu hamwe no gutera ibisasu ataguhitamwo. Ishirahamwe rihanira gatega kazi na muntu Human Rights Watch giyamirije leta ya Nigeria kuko bayarananiwe guha ubutungane abahohotewe mu myiyerekano yiswe Endsars i Lagos mu mwaka w'2020 mu gihe haciye amezi atandatu umugwi ukuri tohoza wagirije abajejwe umutekano. Mu rwandiko rwasohowe kuri uno wa mbere, Human Rights Watch ihamagarira leta gushyira mu ngiro ivyasabwe n'uwo mugwi hamwe no kuryoza abagize uruhara mu ihohotera. Ni nkuru ya Chris Ewokor mushikirizwa na Prime Ndikumagenge.
Human Rights Watch yavuze ko icegeranyo c'umugwi wakoze amatohoza y'ubucamanza umugwi wiswe Lagos Judicial Panel kidakwiye kurenzwa ko uruho rw'amazi kandi ko abantu bose bafise uruhara mu kwica no mu gukomeretsa abari mu myiyerekano bakwiye kubibazwa imbere y'amategeko. Uwo mugwi wari wagabishije yuko hatagize igikorwa bizotanga ubutumwa bubabaje abakorewe ibyaha kandi bihe inkigi ingendo yo kudahana. Imyerekano ya Endsars yo mu kwezi kw'icumi mu 2020 yagwanijwe mu buryo bwa mbere bubi ahitwa Lekki Toll Gate i Lagos. Bivugwa ko ingabo z'igisirikare n'igipolisi vya Nigeria zarashe amasasu yica mu isinzi ry'abantu. Umugwi wakoze amatohoza watoye ko abajejwe umutekano barashe barica bongera barakomeretsa abantu bari mu myerekano badafite ibigwanisho aho hitwa Lekki Toll Gate. Basavye yuko haba ibihano birimwo kwirukana mu kazi abasirikare bose babigizemo uruhara hamwe no gucira imanza abapolisi bari babirimwo.
Igipolisi muri Haiti kivuga yuko umugwi w'amabandi wanyuruje abantu 17 barimwo abanyeturukiya 8 bari mu rugendo muri bisi berekeza ku mugwa mukuru Port-au-Prince. Abajejwe intwaro bibaza yuko abandi bari muri abo banyurujwe ari abanyagihugu ba Haiti hamwe n'umudereva wo mu gihugu kibanyi cya République Dominicaine. Bagirije umugwi w'amabandi uzwi nka 400 wawozo kuba ari wo wagavye ico gitero. Uwo mugwi uri nyuma y'ibindi bikogwa byo kunyuruza abantu bazwi ugacusaba amafaranga kugira barekure harimwo kunyuruza ubuserukiye République Dominicaine mu kwezi guheze hamwe n'abihebeye imana bo muri Amerika na Canada mu mwaka uheze. Florentine.
Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubahikaze Robert yaraheje kubabwira mu kanya yuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagirije ugwego gwa OTAN rujejwe kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vy'umwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko gwateye ubwoba Uburusiya imbere yuko Uburusiya butera Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Aho hari mu ijambo yashikirije mu birori byo kwigira umunsi icahoza ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yatsinda Ubudagi ku ntwaro y'abanazi hari mu 1945.
Twabonye ukuntu batangiye kuzahura urwego rwabo rwa gisirikare, ukuntu batangiye gukorana n'abajyanama 100 b'abanyamahanga bohereza ibikoresho bya gisirikare bigezweho bivuye mu bihugu bigize NATO. Icyari giteye impungenge ariko nuko byakorwaga buri munsi, maze Uburusiya uhitamo kubitanga byari ngombwa kandi igihe kigeze. Nicyo cyari icyemezo cyonyine gikwiriye, icyemezo cy'igihugu gifite ubusugire gikomeye kandi kigenga.
Bwana Putin yashimiye kandi abagwanyi bashigikiwe n'Uburusiya bo mu buseruko bwa Ukraine mu karere ka Donbas. Prezida Volodymyr Zelensky nawe yabonetse muri video atambuka ahitwa Kreshkatik ibarabara rikuru ry'ubudanda riri hagati na hagati mu mugwa mukuru Kiev yagiriza prezida w'Uburusiya kugerageza kwigarurira mu buryo butari bwo umunsi w'ikarashishi ry'uno munsi.
Uyu munsi turizihiza umunsi w'intsinzi ku banazi kandi ntabwo tuzaha umuntu uwo ari we wese habe n'igice cy'amateka yacu. Twishimiye abakurambere bacu hamwe n'ibindi bihugu byifatanyije mu kurwanya Hitler no gutsinda abanazi kandi ntabwo tuzemera ko uwo ari we wese yigarurira iyi ntsinzi. Ntabwo tuzemera ko iba igikoresho cy'umuntu.
Vladimir Zelensky yavuze yuko Perezida Putin yariko yitwara nka Hitler. Reka tugaruke mu karere mu Rwanda aho gwego gubushikiriza manza muri ico gihugu rutangaza yuko gwataye muri yompi Iradukunda Elisa yabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2017. Elisa Iradukunda ngo akabakekwa ko gukoresha inyandiko za magendo mu kubangamira iperereza rikogwa kuri Ishimwe Dieudonné umuyobozi w'ikigo gitegura irushanwa rya Miss Rwanda Rwanda Inspiration Backup. Hagataho ubushikiranganje bwo gwaruka n'imico gwatangaje yuko bubaye burahagaritse irushanwa rya Miss Rwanda kubera iperereza ririko rirakogwa kuri Ishimwe Dieudonné. Ni nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa I Kigali.
Ifatwa n'ifungwa rya Nyampinga Iradukunda Elisa ryemejwe n'urwego rw'ubugenzacyaha. Ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byemeza ko umuvugizi w'urwego Thierry Murangira avuga ko uyu mukobwa akurikiranywe inyandiko mpimbano. Uyu mukobwa byavuzwe ko yatawe muri yombi ku munsi w'ejo ngo ranaregwa gutambamira iperereza rikorwa kuri Bwana Ishimwe Dieudonné umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ikigo gitegura irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Kuri wa mbere barwa byavuzwe ko ari ya Nyampinga Iradukunda yazengurutse mu binyamakuru byinshi igaragaza ko igenewe uwo bireba wese. Muri barwa Iradukunda avuga ko atigeze asabwa ruswa ishingiye ku gitsina haba mbere cyangwa se nyuma y'irushanwa yaje kwegukana mu gihe yari umwe mu bakomeje gushyirwa mu majwi ko yasabwe gutanga iyi ruswa. Hashize iminsi 13 umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup Ishimwe Dieudonné atawe muri yombi ubwo yafatwaga urwego rw'ubugenzacyaha rwavuze ko aregwa gukoresha imibonano mpuzabitsina bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa yateguraga. Havugwaga abakobwa bane batanze ibirego bavuga ko bahohotewe bishingiye ku gitsina. Ifatwa rya Nyampinga Iradukunda ryahuriranye n'ihagarikwa ry'agateganyo ry'irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Ibarwa ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ivuga ko irushanwa riba rihagaritswe kubera iperereza ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ari nawe wateguraga irushanwa. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango I Kigali.
Dukomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa igitero caraye kigabwe ku karere ka Jugu mu ntara ya Ituri gihitana abantu barenga 50 nkuko twabibwiwe na rimwe mu mashirahamwe ya societe civile yo muri iyo ntara ya Ituri. Dieudonné Loso umukuru w'iryo shirahamwe Force Vive yambariye yuko ico gitero cagabwe n'umugwi Kodeko kandi ku igitigiri c'abarenga 50 bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima ari ico imfata kibanza kuko n'ubu bagikomeza kurondera abandi.
N'abantu 50 bagandaguwe, hari abandi 10 bakomeretse ariko muri abo 4 baramaze gupfa, abandi amajana bagizwe imbohe, ubu ntawuzi iyo babajanye.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu l'endroit où cette attaque a eu lieu? Watubwiraho hantu ingena hameze?
L'attaque a eu lieu dans le territoire.
Igitero cyabereye muri territoire ya Jugu muri secteur ya Wanjari Kilo muri groupement ya Mabilindei. Muri iyo groupement hari ahantu himbwe ubutare hitwa Kablaketi. Aho niho neza na neza binjiriye kandi birashoboka yuko n'ubu uwo mugwi wa Kodeko ari wo ukihagenzura, ubu nibo bariko barimba inzahabu.
Bagenzura ico kibanza kuva habaye igitero canke niho bahora?
Kuva ejo mu gitondo niho abo mu mugwi wa Kodeko baza aho hantu. N'ahantu hakunda gukoranira abantu benshi bakiri bato baza mu bikorwa byo gucukura inzahabu kenshi baba bari kumwe nabo mu miryango yabo hamwe n'abandi bantu basanzwe baba muri iyo micungararo.
None mu bamuzi igitigiri cy'abari basanzwe bahaba uko kingana?
No, c'est difficile parce que
biragoye kuko mu bigwati bira ahantu himbwa ubutare. Igitigiri cy'abantu baba bahari kivana n'ibikorwa byo kwimba ubutare biba bihari. Yari ahantu haboneka inzahabu nyinshi haza abantu benshi. Urumva rero ntibyoroshye kumenya abantu baba bahari muri uwo mwanya.
Hoba hari amakuru mufise yuko bararonka ikibatabara?
No, zavo dike depuis
nakubwiye ko kuvejo ariko deko igenzura ako karere gushika ubu. Amakuru dufise nuko baciye bahaguma bareko baracukura ubutare aho abantu bahunze canke bapfuye. Nta bikorwa byo gutabara biraba.
Hari ubufasha bo baba ariko bararonka bujanye no gushingura abo babuze?
La population a fui.
Abantu barahunze benshi ubu bashubiragiye mu bisanze. Hari abakoraniye mu bigwati bihegereye aho batagira icyo barya barara hanze. Dusaba leta gufasha abo bantu bari mu kaga batagira icyo barya ntibagira aho baryama, hanyuma ifashe no mu gushingura abo bantu kuko hafiriye abantu benshi icyarimwe kandi bishobora gutera umutima mubi hamwe leta atacyo yofasha.
Hari ubufasha bo baba ariko bararonka bujanye no gushingura abo babuze?
Gushika ubu ntabyo turamenya neza. Umukuru wa sekitori yagiye kuraba leta y'intara ngiraho hari icyo bakiriko kirategurwa.
Jedone loso umukuru w'ishirahamwe Force Vive twavugana muradutunga rero kurutwa tunenge twarimo muri ico kiganiro. BBC gahuza miryango igeze kwisaha ibashikanye kwisaha imwe iburi minota 14 mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu seruko bwa Congo.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 nibice 8.
Reka noneho tuje mu ntara ya Tabora iri hagati na hagati mu gihugu cha Tanzania. Iyi ntara izwi ko icumbikiye abahoze ari impunzi z'abahutu b'i Burundi bahunze imvururu muri 1972. Aba n'abahoze ari impunzi kubera Tanzania imaze guha ubwenegihugu abarenga 1,600 muri bo, ku buryo ubwoko bw'abahutu bumaze kwemerwa ko ari bumwe mu bwoko bugize abanyagihugu ba Tanzania bugera ku 222. Mu rwego rwo kwibuka imyaka 50 imvururu z'i Burundi zibaye, mugenzi wacu Siyake Muhawe nayo yagendeye ikambi ya Uliankuru irimo abo bantu. Ku itariki 29 z'ukwezi gushize bibutse imyaka 50 bageze muri Tanzania n'imyaka 10 bahawe ubwenegihugu bwa Tanzania. Ariko nonone yahasanze n'abandi bavuga yuko ari abatutsi bahageze igihe c'intwaro ya gikolonize. Nabajije Siriyake Muhawe nayo uko babayeho nuko babanye n'abatanzania kabukire.
Bamwe bamwe bahunze ari abana aho n'abandi bahunze nyine bakuze aho babona bene igihugu. Urazi ko igihugu cya Tanzania cyahorana ubwo kwizera 2021 abahutu baje bijyana 2022 bakora imirimo itandukanye. Ariko igitangaje nuko benshi bakiba mu ikambi y'impunzi aho hantu upfa kujayo, kandi biranagoye no kumenya ko washize mu ikambi y'impunzi nk'ubu no kubwira yuko byashitse tukagenda n'imodoka duhagaze mu polisi atwara ati mwebwe mu ikambi gute hari ati n'turi mu ikambi n'ukuri atari mu ikambi hera hari kuri yabariya mwarenganye nk'ibirometero bingahe twaharenganye nta kintu kimwe cyo kwerekana ko ari ikambi niyo baba.
Igituma habayobeye hatandukanye gute gasiriyake n'ayandi makambi wa rusanzuzi ugereranije kutubwira ingena hasa?
Ayandi makambi mu by'ukuri usanga hariho amabariyeri naho hariho ibariyeri nibashaka usa, ariko aho ibariyeri hari ni isanzwe nabo twavuganye inyuma ya bariyeri y'ikambi kuko atacu twashuye kuruka kwinjira mu ikambi gukorera. Ariko kandi hariho nabo inyuma mu ikambi hariho n'abandi mbere abandi banyagihugu b'abatanzania bavuga ikirundi n'ikinyarwanda n'abegrenda babaza bakakubwira yuko amamuko yabo ari ku mupaka w'Urundi mu kwakubaye ati twen turi abarundi turi n'abanyarwanda ariko tuva ku mupaka hirya ku rubibe bakavuga yuko ngo nabatutsi abo rero nibo muri komuna yagumva ko bavuga ikintu gisa ni kirundi canke ikinyarwanda ariko bakabwira ati twebwe turi abatanzania tudufa dusana n'abari yabantu
none muri bwa bwoko 120 watubwira barimo
Mubu woko ntibarimwo ariko bo batwe kwizina ya watuzi ari no twavuga arambiye twagiye turimuka dukurikira ubwatsi bw'inka muri abo batutsi rero habanyambo mu twavuganye hariho nabo bita batasha ayo mazina yose urumba kwatsani ashaka gusa n'ikintu cyaje kinyarwanda bwa yuko bamaze imyaka myinshi muri kiya gihugu abasokuru n'abasokuruza babo bakuze bava muri Tanzania batigeza mu Burundi ndari cengo ya mu Rwanda nari
arakoze seria kema muhawe nayo kuba umupilote rero bishobora kuba nk'indoto kuri benshi bituma umuntu agendera imihingo itandukanye yise ariko rero iyo winjiye muri za cakibanza c'umudereva mu ndege nyinshi usanga hariyo abantu babagabo aho mbere ibiharuro byerekana yuko abadereva babagore batarenze ibice 5%. Umwe mu bafashe iki kibanza kuva hafi imyaka 50 irashize ni Asli Hassan Abede wo muri Somalia akaba yanditse amateka mu kuba umunyafrika kazi wa mbere w'umupilote akaba mbere haheze imyaka 50 akiri umugore umwe rudende yatwaye indege mu gisirikare cy'igihugu ciwe BBC yamusanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivugana nawe kutamuteye ishaka ryo kwinjira muri uyu murimo n'ico yifuza kubigeme baba Nyafrika kazi ni nkuru ya Roda Ojambo mushikizwa na Yvette Kabatesi.
Asli Hassan Abad niwe mugore wa mbere watwaye indege za gisirikare muri Afrika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati yari impuguke yo hejuru mu rugo rwego aho yabimazemo imyaka irenga 50.
Magayego wahalira.
Higa narumwe mu banyeshuri b'abanyabwenge kandi nari umuhanga mu mibare, ubutabire ndetse n'ubumenyi bw'ikirere. Ntangira kubikunda numvaga nkururwa no gutwara indege.
Asli Hassan yakuriye mu muryango urimo abasirikare bo mu ngabo za Somalia, ababyeyi be bombi bari mu gipolisi cy'igihugu ndetse abavandimwe be bari abasirikare. Kubw'izo mpamvu yaratuye mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere.
Ubwo nabaga ndiho nsubiramo amasomo yanjye mu rugo, nabonaga indege ziguruka ngasenga ngo nzabe muri abo badereva bafite amahirwe yo gutwara indege. Icyo gihe abantu bari bafite impungenge z'uko abakobwa bashobora gutwara imirimo y'abahungu, byatumaga rero batajyana abana babo mu mashuri.
Asli avuga ko ibintu byahindutse nyuma y'aho Somalia ibonye ubwigenge mu myaka y'1960 bituma babona ubwisanzure burenzeho guverinoma nshya ndetse n'amahirwe menshi atarahari imbere cyane cyane ku bana b'abakobwa. Yakoze imyitozo myinshi mu gihe cy'imyaka 2 ku butaka ndetse no mu kirere hafi y'ubutaka atsinda ibizamini bye, ubwo hakurikiyeho ikirere.
On the day I was going to fly
ku munsi wa mbere nagombaga gutwara indege, itangazamakuru ririmo radio ya Mogadishu ryakoze iyo nkuru icyumweru cyose kugeza umunsi nagurutse mu kirere. Baramvugaga uburyo nagurukaga, umwanya nakoresheje, abantu barishimye. Ariko iki gihe hari abatekerezaga ko bitashoboka ko hagomba kuba hari umugabo uriho atwara indege, ko njyewe nicaye gusa iruhande rwe. Barambonye ninjiye mu ndege njyenyine ndetse ndayigurutsa. Ntibari babone na rimwe umugore utwara indege ndetse nta mukobwa wari warigeze bikora na rimwe.
Ku ruhande rwa Asli ntiyifuzaga gusa kuba umudereva, ahubwo yashakaga no kumenyekanisha igihugu cye.
Mu by'ukuri icyo nashakaga ni ukugira ngo bamenye ko umukobwa w'umunyafurika ashobora kuba dereva w'indege kandi ashobora gukora icyo ashatse. Ibyo nibyo nifuzaga kugaragaza icyo gihe.
Ku bakobwa bamwe b'abanyasomalia ndetse n'abakobwa bakiri bato hirya no hino ku mugabane, Asli Hassan niwe wa mbere wanditse amateka agaragaza ko bashobora guhangana mu buryo bungana mu murimo wiganjemo abagabo.
Nubwo ubu nshaje kandi maze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, iminsi yanjye yo gukora akazi yatambutse. Mura nibona mu bitekerezo byanjye ko ari ngiri mu kirere ntwaye indege. Uru ni rwo rukundo mfitiye umurimo wo gutwara indege.
Yari inkuru ya Rodha Ojambo. Turacavuga ku mirimo twindira muri wa mwanya w'ikiganiro ntaho katarondererwa tibanda kugaruka guhimbira imirimo. Uyu munsi rero Jean-Claude Mwambutsa akaba yavuganye n'abasore bo mu Rwanda bihangiye umurimo wo gukora ibikoresho bivuye mu mabuye bita amakoro.
Turabashuje nshuti za BBC tubahaye ikaze mu kiganiro ntawo katarondererwa. Uyu munsi turaganira n'abasore babiri biyemeje kubyaza umusaruro amabuye y'amakoro akomoka mu birunga byazimye. Aya mabuye aboneka cyane mu majyaruguru y'igihugu, agace karangwamo ibirunga. Bifashishije aya mabuye aboneka ku bwinshi kandi ku buntu, aba basore bakora ibikoresho bikenerwa buri munsi nk'intebe, ibibumbano bitegurwamo indabo n'ibindi. Abasore tuganira ni Jules Aimé Simbi na mugenzi we Eric Nshimimana. Mpereye kuri Simbi, Aimé Jules aratubwira uko batekereje uyu mushinga.
Twari igomwe kuko twafataga twese buruse mu 2025 buri kwezi, twiyemeza kuyasavinga tukayadufata ibihumbi 10 bikaba ari amafaranga ya business. Ibindi 2025 bisigaye kuri buri muntu bikaba ari amafaranga yo kudutunga. Mbiyo twateranyaga itaga 2025 byo kudutunga ni 30 byo gusevingira business. Ibi 2010 nibyo twahereyeho. Ubwo bushobozi bwacu rero buvuye mu kuzigama no bufasha twahabwaga na IPRC Musanze byagiye bizamuka nyine kugeza aho business muyibona ubu ngubu. Ni ntago iraba ikigo gihambaye, ariko byibuza twishimira ko ari intambwe. Hari ibintu nyine umuntu abakunda, none yagira amahirwe agahuza n'abandi bantu bagashyira imbaraga hamwe, byanze bikunze igitekerezo kivamo ibikorwa byiza nk'ibingibi.
Igitekerezo cya mbere cyaje gihereye kuki?
Urana muri industry ya civil engineering harimo competition nini. Rero kuzana udushya muri no sector, twabonaga icyo kintu kizatuzana mu guhangana ku isoko ry'umurimo. Urabona gufata ibuye risanzwe ukarikoramo ikintu ushobora kugurisha amadolari 1,000,000.
Twaganiriye kandi na mugenzi we Eric Nshimyimana, we atangirira ku bwoko bw'ibikoresho bashobora kubyaza muri aya mabuye.
Dukora intebe zigiye zitandukanye, hakaba intebe zo mu majaride ashobora kuba yakira ubukwe, intebe zizi decorative, intebe z'umuryango. Tugakora amameza agiye atandukanye, yaba amameza yo kuri barza, tugakora ping pong table. Ni table turebye cyane cyane ku bigo by'amashuri, uburyo abana bakenera gukina kandi umwanya wo kubona ibibuga abatari munini tukurikije ubutaka bwacu ukuntu bubungana. Ubundi rero tukagira flower pot, amavazi ashobora gukoreshwa mu migi, ashobora gukoreshwa mu marompuwe manini, ku buryo ushobora guteramo n'igiti kinini cyane. Urebye nka roundabout ya Kigali Convention Center, hari intebe nziza rwose ziramba, abahagera bose barabyishimira kuko ni ikintu kizahamara igihe kandi kigifite umwimerere n'ubwiza uko cyahageze kugeza ubu. Iyo ugezeyo usanga ari ku kimeze.
Wambwiye ko mwagejeje ibikorwa byanyu ahantu hakomeye. Ubu ni hehe wumva wishimira ko mwamaze kuhashyira ikimenyetso?
Hari mu mahoteli agiye atandukanye y'inyenyeri 5, inyenyeri enye, twavuga nk'urwibutso rwubatse Nyanza ya Kicukiro. Ni ibikoresho koko biramba, ni ibikoresho bidafatwa n'imihindagurikire y'ikirere iyo ariyo yose, haba izuba cyangwa imvura. Ni ibikoresho bidashobora gufatwa n'umugese ngo bibe byagutera ikibazo. Ufite garanti yuko ufite igikoresho kizaramba kandi kitazagutera ingaruka.
Hari benshi mu bana mushobora kuba mwariganye cyangwa n'abandi barangije za kaminuza bavuga ko kubona akazi mu iki gihugu bigoye, mwemera namwe ko akazi karabuzeje?
Muri rusange imirimo ni mikeye, ntabwo ihagije imirimo abantu babifuza. Imirimo yarabuze, ariko dufite n'ubushobozi bwo kuyihanga.
Eri, niyo namugira urubyiruko bagikomeje kuba bategereje?
Kibakwiye kugira bwa mbere ari ukugira intego, hanyuma bakubaka ubushobozi bwabo ndetse bakanashyira hamwe. Iyi foto y'igihumbi 450.
400 irangiye?
Yego, irangiye, twanaye kugejejeho.
Ubu je uye murebye aho mugeze nyuma y'imyaka 5 uko bumaze gukora, mufite icyizere ko iyi business izakomeza?
Dufite icyizere ko iyi business yacu izashobora gukura kuko n'amahirwe ahabwa imirimo ishingiye ku ikoranabuhanga nk'ingi, imirimo ishingiye ku bumenyi agenda azamuka. Twizeye kuko tuzajya turushaho gukomeza kuzamura ubwiza bwa produit yacu, tukanabihuza n'ubushobozi bw'abakiriya bacu no kwaguka no gukorana n'abandi. Twizeye ko business yacu izarushaho kwaguka, igatera imbere, ikaba yagitangira no gukora no mu bindi bihugu.
Turabashimye inshuti, mwari kumwe natwe ikiganiro ntaho katarondererwa cya none tugisubikiye aha. Naho ubutaha mwari kumwe na Jean-Claude Mwambutsa.
Arakoze Jean-Claude Mwambutsa nabo basore baganira na hariro turi ko turasoza ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere ni ikiganiro cari gihagarikiwe na Marc Niyonkuru nanje mumva mwijwi na Li Florentine Kwizera tubashimire mwese abakurikiye BBC Gahuza Miryango haba kubashobora kudutora ku mirongo ku rubuga rwacu rwa bbc.gahuza.com canke kuri Facebook mukomeze kugira ibihe byiza